umutwe w'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda FDLR ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Republika Demokrasi ya Kongo uramagana inyandiko kuvuga ko witiriwe ivuga ko FDLR ishyigikiye leta y'u Burundi mu gikorwa cyo kwirukana ku butaka bw'igihugu abiswe Lehamite. Umuvugizi wa FDLR Kirengoma yavuganye na mugenzi wacu Veniste Shimimana.
Itangazo twabonye ryavugaga ko ngo FDLR ishyigikiye guverinoma y'u Burundi mu kwirukana abo bise Lehamite ku butaka bwabo. Iryo tangazo rikaba ryasohotse ku itariki ya 12, nibyo twamaganye tuvuga ko nta ruhare FDLR ibifitemo ko bakoze ari bagashinze intambara nyine basanzwe bashaka gukora ku byo isura y'urugaga FDLR bayiharagika ndetse bataretse n'isura ya guverinoma y'u Burundi. Kuko tukaba twabyamaganye ku mugaragaro tuvuga ko ntaho duhuriye nabyo, ko babikoze ari abo bashaka kujijisha, ahubwo bashaka gukomeza kwarimanta intambara ishingiye ku moko muri kano pariki k'ibiyaga bigari.
Ariko se ntabwo mushobora kuba mwisubiyeho mukavuga muti biriya twari twakoze ntabwo byakiriwe neza, reka tubihindure tuvuge yuko ari amakuru adafite aho ashingiye? Ntabwo bishobora kuba ari ukwisubiraho?
Ntabwo aribyo kuko urebye iriya tangazo, urebye nitaragite, nta na nimero urebye rifite, ariko tugaba ari kuze bagenda bagafata ibirango dukoresha tuwatuze n'ikoranabuhanga ry'ubu ngubu byacu bakabyomekaho. Ariko iyo urebye usanga nta na nimero rifite, ubundi twebwe nk'uko ibi twakoze bigaragaza twe murabona ko bifite nimero 006-2020. Doko ni ukuvuga ngo iriya mitaragite twashatse gukura urujijo mu nshuti zacu ndetse n'abacunguzi.
None mwebwe mubona mute ubumwe, ubwiyunge n'amahoro mu karere niba mwitandukanije n'ibyanditse muri ririya tangazo?
Twebwe dushyira imbere ubwiyunge hagati y'amoko yose nta vangura. Ntabwo dushobora gushyira imbere nk'uko amatekisi yacu nari igaragaza ikijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Icyo dushyize imbere nta vangura ni ukuvuga ko amarembo yacu iteka arafunguye, kandi twiteguye no kuba twavugana n'uwayo wese tutavanguye ngo aya ni amoko cyangwa se abanyabanyaba. Doko muri makeya ubumwe n'ubwiyunge nibwo dushyize imbere, ikintu cyose kibavangura turacyamagana, kandi n'amatekisi yacu arabivuga arabigaragaza.
Kwiringoma ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze, murakoze namwe kandi mukomeje.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Zano naho tuje mu Rwanda, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rumaze gukatira bwana Isaac Munyakazi wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Uburezi igihano cyo gufungwa imyaka 10 nyuma yuko urukiko rumuhamije ibyaha bya ruswa no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Inkuru yakurikiranywe na Eric Bagira Ubusa i Kigali mu Rwanda.
Ntibyatwaye umwanya munini umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge asoma icyemezo ku rubanza ruregwamo bwana Isaac Munyakazi wahoze ari umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye ku byaha bya ruswa akurikiranyweho n'ubushinjacyaha byafashe byibura iminota ibarirwa muri 30. Abaregwa bwana Munyakazi na bwana Abudu Gahima ntibagaragaye mu rukiko, hagaragaye umushinjacyaha ubarega n'abari baje kumva urubanza rwabo. Bwana Isaac Munyakazi araregwa ko ubwo yari ministri muri Ministeri y'Uburezi yagize uruhare mu gutuma ishuri Good Harvest School rishyirwa mu myanya 10 ya mbere yatsinze neza mu gihugu, kubera ko bwana Buduga Hima nyiri iryo shuri ari inshuti ya Munyakazi. Munyakazi ashinjwa ko bwana Rufonse Sebaganwa ukora mu kigo cy'igihugu cy'uburezi REBU yamusabye gufasha inshuti ye nyuma gaha Sebaganwa 1,500 by'amafaranga nk'ishimwe, ariko agahita yashyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha REBU. Ubushinjacyaha buvuga ko ishuri Good Harvest School ryagombaga kuza ku mwanya w'143 mu gihugu hose ryaje ku mwanya wa 9 mu bigo byatsinze neza ibizamini bya leta mu mwaka ushize. Hari n'imyanya y'abanyeshuri bagiye bashyirwa mu bambere mu gutsinda neza muri icyo kigo nk'uko bisobanurwa n'ubushinjacyaha. Ariko Gahima kavuga ko iby'ubushinjacyaha bumurega bitari ukuri kuko ngo si ubwa mbere ikigo cy'ishuri cye cyari gitsinze neza kuko ngo no mu myaka yabanje byajyaga bibaho. Urukiko rugasanga niba hari amakosa yakozwe mu gukosora ibizamini bya leta ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB ari cyo gikwiye kwibibazwa. Ariko nanone kuba ikigo cya Gahima byaragaragaye ko habayeho icyafatwa nko kwibeshya bagasubiramo bagakosora bagahindura umwanya wa 9 cyari cyashyizweho nyiracyo akinumira ntatanga ikirego ngo avuge ko bamuharabikiye izina ry'ishuri rye bivuze ko kuko nawe yemera ko atatsindishije neza. Kuguhurira mu modoka inshuro zirenze imwe n'ahandi hantu hiherereye hagati ya Sebaganwa, Munyakazi na Gahima hagamijwe gufasha inshuti ya Munyakazi ishuri rye rikaza mu myanya 10 ya mbere mu bigo byatsinze neza. Umucamanza yavuze ko byashimangirwa n'uko byarangiye Sebaganwa ahembwa 500,000 nka ruswa nk'uko yari yabyizejwe. Umucamanza yashimangiye ko umuntu wari ministri afite umwanya w'icyubahiro atari guhurira mu modoka n'abandi bantu bagira ibyo baganira. Avuga ko yashoboraga gushaka ahandi hantu hiyubashye ariko kubera kwanga amaso ya rubanda bahisemo guhurira hiherereye. Yemeje ko amafaranga 500,000 yafatiriwe koko ariko ko atafatiriwe mu biganza bya Munyakazi n'ibya Gahima ahubwo ko yafatiriwe mu biganza bya Sebaganwa ubwo yayashyikirizaga urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Aya mafaranga ubushinjacyaha buvuga ko Gahima yayashyize mu modoka ya Sebaganwa nk'igihembo ubwo bahuriraga mu nzu y'uburiro Nyarutarama ari batatu mu mujyi wa Kigali. Umucamanza yavuze ko bisaba guhuza ayo mafaranga n'ibindi biganiro byabanje hagati y'abaregwa n'umutangabuhamya Sebaganwa ubashinja. Yanzuye ko icyaha cyo gutanga indonke cyangwa ruswa cyakozwe na Gahima inshuti ye Munyakazi abizi kandi abishyigikiye. Ku cyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite, urukiko rwavuze ko ibyakozwe mu ikosorwa ry'ibizamini byari mu nshingano z'ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB. Yavuze ko nubwo icyo kigo cyigenga bidakuraho ko kiri mu maboko ya Minisiteri y'uburezi bwana Munyakazi yategekaga. Munyakazi akavuga ko nta byaha yakoze kuko atari butanga amabwiriza ku kigo cyigenga. Umucamanza yavuze ko kuri iki cyaha bwana Munyakazi atahanwa nk'agatozi ahubwo ko yahanwa nk'ikitso. Yavuze ko kuri Gahima ahamwa n'icyaha cyo gutanga indonke ariko byagera ku gutanga ihazabu ikikuba inshuro eshatu y'ikiregerwa. Yavuze kandi ko kubireba Minisitiri Munyakazi ubushinjacyaha bwamureze bunamusabira ibihano nk'aho akurikiranyweho icyaha kimwe nyamara ngo yarakoze ibyaha bibiri bitandukanye. Mu busabe bw'ubushinjacyaha bwari bwifuje ko Munyakazi yahanishwa gufunga imyaka 7 muri gereza no gutanga ihazabu ingana na miliyoni 5 z'amafaranga, naho inshuti ye Gahima yari yasabiwe gufunga imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 2. Nyuma yo kubahamya ibyaha umucamanza yavuze ko bwana Isaac Munyakazi yakoze ibyaha bigize impurane mboneza mugambi. Yategetse ko uwari ministri muri Minisiteri y'uburezi ahanishwa gufunga imyaka 10 muri gereza no gutanga ihazabu ingana na miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Kubireba buduga Hima umucamanza yamuhanishije gufunga imyaka 5 yari yanasabiwe n'ubushinjacyaha n'ihazabu ingana na miliyoni 1.5 z'amafaranga. Kuri aba bombi urukiko rwategetse ko bazafatanya kwishyura igarama y'urubanza. Nyuma y'iki cyemezo ijwi rya Amerika yavuganye na Maître Napoléon Chouayibu wunganira bwana Munyakazi yemeza ko nibamara kubona kopi y'inca rubanza bazahita bajuririra iki cyemezo cy'urukiko kuko kitabanyuze.
Kujurira bye ni ngombwa tumba kujurira icyo cyemezo ngo tugiye kureba kopi isohoke tuyisesengure noneho tuyijurize uko twumva kitanyuze.
Murateganya kuzayibona ryari mukahita mujurira?
Kopi urumva ni umucamanza niwe itanga. Nakubwira ngo uraboneka none isanga ejo ariko igihe cyo uzabonekera tuba tuzite ubujurire. Iyo umuntu ufite kopi urubanza niho uvuga ngo icyemezo gifashe muri ubu buryo yashingiye ku ngingo izi n'izi n'izi twe turanenga ibi n'ibi n'ibi. Kopi nimara kuboneka tuzicara tuyisesengure ubundi tujurire.
Bwana Isaac Munyakazi mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo yatanze ibaruwa y'ubwegure bwe ku mwanya yari afite muri guverinoma ku mpamvu yisize bwite. Gusa mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka mu nama ngarukamwaka y'umwiherero ibera igabiro mu kigo cya gisirikare umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yamugarutseho mu bandi bategetsi batitwaye neza anavuga ko by'umwihariko kuri we yafatiwe mu cyuho yakira ruswa y'amafaranga 500,000. Ariko mu rukiko yarezwe kuba ikitso cy'abatanze cyangwa bakiriye ruswa no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Nakwibutsa ko abaregwa bombi baburanaga bidegembya umunsi w'ubujurire ku baregwa nturamenyekana ariko amategeko ateganya ko batagomba kurenza ukwezi batarajurira. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwarimu yakurikiye hamwe n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura. Yegeranijwe na Fatu Alimas Kalala yarahagarariwe na Frederic Nkundikije cyende Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
ikibazo cy'ibiyobyabwenge no kwifata nabi biri mu bibangamiye urubyiruko rw'abarundi rwahungiye mu turere twa Muhanga na Huye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Izo nkuru n'izindi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Mbere yuko tujya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Edi. Muri Mali abakozi ba leta bashika ijana barahuriye ku murwa mukuru Bamako ejo ku munsi wa kane basaba irekurwa ry'abategetsi mu gihugu hagati bagizwe imbohe n'imigwi ntagondwa zishimikiye ku idini rya Kiisilamu. Inyuma y'indwi imwe umugiraneza mu Faransa hamwe n'abataliyano babiri bari baranyurujwe babohowe. Abo banyagihugu bari bafise inzandiko ziyamiriza irekurwa ry'abanyamahanga ariko bagasiga abenegihugu. Bafatanije n'umushikiranganji wa mbere bararungitse urwandiko rusaba irekurwa ry'abategetsi umunani banyurujwe kuva mu 2018. Umugiraneza w'umufaransa Sophie Petroni yarekuwe mu ndwi iheze inyuma yo kumara imyaka ine anyurujwe n'intagondwa z'abayisilamu mu buraruko bwa Mali. Leta fata kibanza i Bamako yararekuye imbohe amajana abiri kugira abo banyamahanga hamwe n'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Mali Soumaila Cissé barekurwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni ejo kuwa kane ryavuze ko abanyororo barenga igihumbi barekuwe mu mabohero mu bice birimo intambara ku mpande zibiri zirwana muri Yemeni. Ni hanahana ry'imbohe zingana kuri urwo rugero runini ribaye kuva izo ntambara zitangura mu 2015. Intumwa ya ONU muri Yemeni Martin Griffith yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ko abona ko ariko araboneka icyizere muri Yemeni. Asaba izo mpande zibiri hamwe n'indongozi zazo kubandanya muri iyo nzira yo kuzoshika ku masezerano y'amahoro. Abadiplomate ba ONU bavuze ko imbohe 1,081 n'imwe ahanini zigizwe n'abanya Yemeni ziriko zirarekurwa kandi zijyanwa mu mihana yazo. Abashingamateka muri Israeli baratoye barongera baremeza ejo kuwa kane itegeko ryemeza gusubirana imigenderanire hamwe n'ubucuti n'ibihugu bya Emira z'Abarabu zunze ubumwe hamwe na Bahrain. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuze ko ayo masezerano azotuma ibindi bihugu mu karere bigira igishika cyo gusinya ayandi masezerano nk'ayo na Israeli. Netanyahu yavuze ko Israeli yavuganye n'ikindi gihugu mu karere mu ntumbero yo kunagura imigenderanire ariko ntiyashimye kugaragaza izina ry'icyo gihugu. Abakandida babiri batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Cote d'Ivoire ejo kuwa kane basabye banywanyi babo kuzoburizamwo amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa 31 uku kwezi kw'icumi. Wahoze ari umushiranganji wa mbere Pascal Affi N'Guessan yavuze ko amatora ariko arategurwa ataberekeye ko boyaburizamwo bisunze amategeko yose. Yari kumwe n'uwahoze ari perezida w'icyo gihugu Henri Konan Bedie ariko abo bakandida ntibavuze nimba bazova muri iryo higanwa. Aho ibikorwa by'imiyamamazo byatanguye kuri uyu wa kane, ayo matora ateye impungenge muri Cote d'Ivoire mu gihe perezida Alassane Ouattara ariko arondera manda igira gatatu, aho benshi bafise ubwoba ko bizohava bibyara imvururu z'ubwicanyi. Afi N'Guessan yasabye abanywanyi biwe kutagira uruhara mu gutanga amakarata yo kwiyandikisha kuzotora no kuja mu miyamamazo. Yabasabye kandi kuzibira icyo yise kudeta igamije guca mu matora perezida Alassane Ouattara ariko arategura. Bose uko ari babiri baremeye gutunganya ikiganiro ku bamenyesha makuru kuri uyu munsi wa gatanu. Abatalibani baremere inteko za Leta Zunze za Amerika kugabanya abicwa n'intambara muri Afghanistan inyuma y'ubwicanyi buhitiye bwatumye habyuka amakenga ku biganiro by'amahoro. Zalmay Khalilzad yafashije muri ayo masezerano n'abatalibani yo kuwa 29 ukwezi kwa kabiri avuga ko abanyafuganistani bafa muri ibi bihe ari benshi. Khalilzad yavuze ko we na General Austin Miller komanda w'inteko za Amerika muri Afghanistan babonanye n'abatalibani akatari gake baganira kugushyira mu ngiro ayo masezerano. Mu masezerano yo mu kwezi kwa kabiri, abatalibani baremeye kutazongera guha icumbi intagondwa z'abanyamahanga batera Leta Zunze za Amerika. Abatalibani bemeye ariko nimba bazorangiza intambara na leta yemewe n'amakungu y'i Kabul ariko.
Arakoze Aloise Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mushobora gukurikira aya makuru mukoresheje urubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Libya imaze igihe kirekire ari inzira y'abajya gushaka amaronko ku mugabane w'Uburayi. Bagenda badafite ibyangombwa, akenshi na kenshi bagafungwa kandi bagahohoterwa aho muri Libya. HCR yakuyeyo 153 barimo abana 15 batarageza ku myaka 18 y'amavuko, bamwe ndetse batatanye n'ababyeyi babo. Yabatwaye mu ndege ibajyana mu kigo cyayo cy'inzibacyuho kiri mu gihugu cya Niger mbere yo kubashakira ibihugu byakwemera kubaha ubuhungiro. Bakomoka muri za Eritrea, Somalia na Sudan y'Epfo nk'uko HCR ibisobanura. Mbere yo kubakura muri Libya yabanje kubapima COVID-19 isanga bose ari bazima, ariko bageze muri Niger leta y'iki gihugu yabaye ibashyize mu kato k'iminsi 14 niba irangiza bazongera babapime. HCR ivuga ko hafi ya bose 97% bigeze gufungirwa amaherere muri Libya, bamwe mu gihe kirenze imyaka 2 mu buryo bw'agashinyaguro nko muri za gereza za Tajura, Zintan na Trik Alsika. Barikuwe ari HCR ibatakambiye. Imiryango y'ubutabazi ikeka ko abandi bimukira n'impunzi barenga 3,400 bakiri mu mabohero ya Libya kandi ko bashobora guhohoterwa bikomeye. Muri uyu mwaka HCR imaze gukura muri Libya abimukira 501, barimo rero bariya 153. 221 imaze kubabonera ubuhungiro mu bihugu bitandukanye by'umugabane w'Uburayi. Naho abo yakiriye bose hamwe bayisaba ubuhungiro muri Libya bararenga 45,600.
Urakoze Toma. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amatora ashigaje iminsi 18 ariko abaturage batangiye gutora ari benshi cyane bitarabaho mu mateka. Tariki nyirizina y'itora ntiragera nk'uko amategeko abemera. Thomas Kamilindi, ibyo bintu byifashe bite?
Leta 46/50 zigize igihugu n'umurwa mukuru wacyo Washington DC zashyizeho amategeko yemerera abaturage bazo gutangira gutora hakiri kare cyane iminsi mbere y'itariki ya 3/11 gutaha. Ikigo cy'ubushakashatsi mu by'amatora cyitwa Elect Project cya kaminuza ya Florida mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiratangaza ko abaturage 18,000,000 aribo bamaze gutora kugera uyu munsi bakoresheje impapuro zinyuze mu iposta cyangwa se bigiriye ubwabo ku biro by'amatora. Iyi mibare kandi ntirimo iyo muri leta 8 zitaratangaza iyazo. Ikigo Elect Project gisanga baruta inshuro 10 abaturage batoye imbere y'itariki y'itora mu mwaka w'2016, cyemeza ko ari ubwa mbere bibayeho mu mateka. Mu kiganiro yagiranye n'ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Professor Michael McDonald uyobora Elect Project ndetse yiyamiriye ati "It's crazy," ni nko kuvuga ngo ni igitangaza ndabarahiye. Kuri we aya matora yo muri uyu mwaka ashobora kuzitabirwa n'abaturage benshi cyane kurusha andi yose yayabanjirije. Nubwo ari uko bimeze bwose ariko abaturage bashobora gutora benshi cyane ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika 85% bavuga ko igihugu cyabo cyacitsemo ibice cyane mu birebana n'indangagaciro zacyo. Bikubiye mu cyegeranyo cy'ikigo ntaramakuru AP gifatanyije n'ikigo cy'ubushakashatsi gikomeye cyitwa Center for Public Affairs Research cya kaminuza ya Chicago muri leta ya Illinois mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki cyegeranyo kigaragaza ko abaturage 15% bonyine gusa aribo bemera ko demokarasi ikora neza mu gihugu cyabo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Thomas Kamilini, turacyari kumwe noneho tuve muri Amerika tuje muri Afrika muri Burkina Faso, abantu bitwaje intwaro bisha abaturage 20 mu midugudu itatu mu majyaruguru y'igihugu. Guverinoma ikeka ko imitwe y'intagondwa yabikoze. Thomas Kamilini, urakomeza.
Ibitero byabaye mu midugudu ya Demniol, Bombofa na Petegerse mu ntara ya Seno nkuko ministri w'itumanaho wa Burkina Faso abitangaza. Nubwo leta yemeza ko abishwe ari 20, abaturage bo babwiye ibigo ntaramakuru bitandukanye ko mu by'ukuri abaturage bishwe ari 24, abakomeretse n'abazimiye bo ntibaramenyekana. Ibi bitero bibaye nyuma y'iminsi 10 abandi bantu 25 bishwe muri Burkina Faso mu gitero kibasiye imodoka zari zitwaye abakuwe mu byabo barimo basubira iwabo. Abaturage 100 bamaze kwicwa muri iyi myaka 5 ishize muri Burkina Faso, abandi bagera kuri 1,000,000 bahunze ingo zabo kubera intambara z'amoko, amadini n'intagondwa. Naho umuryango w'abibumbye uvuga ko kuva mu mwaka ushize abaturage bagera ku 400,000 bamaze kwicwa mu ntambara z'intagondwa muri Burkina Faso, Mali na Niger, ibihugu bitatu by'akarere ka Sahel bituranye.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyasohoreze nanone hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwahoze ari ministri w'ingabo z'igihugu cya Mexique, General Salvador Zepeda, yatawe muri yombi ahanyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arakekwaho ibyaha byo gucuruza ibiyobyabwenge n'iyezandonke y'imari ibikomokaho. Thomas Kamilindi.
General Salvador Zepeda w'imyaka 72 y'amavuko yabaye ministri ukomeye w'ingabo za Mexique imyaka 6 ku butegetsi bwa president Enrique Pena Nieto kuva mu 2012 kugera mu 2018. Yafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Los Angeles muri California mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mpapuro zo kumuta muri yombi z'ikigo cy'igihugu kirwanya ibiyobyabwenge DEA mu magambo ahinnye. Abantu benshi bari muri guverinoma ya president Enrique Pena Nieto n'abandi bakomeye bo mu ishyaka rye bakekwaho n'ubutabera ibyaha bya ruswa byo mu rwego rwo hejuru. Bamwe na bamwe baba ndetse bakorana n'imitwe y'abicanyi nk'imitwe icuruza ibiyobyabwenge ikomeye. Uretse General Salvador Zepeda, undi mugabo witwa Genero Garcia Luna w'imyaka 52 y'amavuko wabaye ministri w'umutekano wa Mexique kuva mu 2006 kugera mu 2012 afungiye i New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 2019. Umushinjacyaha amukurikiranyeho ibyaha byo gufatanya n'umutwe ukomeye ucuruza ibiyobyabwenge witwa Sinaloa wa El Chapo Guzman, nawe uri muri gereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho umukuru w'inteko ishinga amategeko w'icyo gihugu ashinja ONU ko yananiwe akazi kayo ku bijyanye n'ibibazo Burundi bwagiye bucamo. Daniel Gerard Ndabirabe yabivugiye kuri uyu mugoroba mu ntara ya Rumonge. Eloge Willy Kaneza yaduteguriye inkuru.
Daniel Gerard ndabirabe yazindukiye mu ntara ya Rumonge mu manuko w'uburengero bw'u Burundi kwifatikanya n'umugisa byajejwe kunwanisha abarundi mu gisabisho bari batunganirije abantu baguye mu rwimo rw'1972 muri komine ya Rumonge aho maze ndwi zitandatu uzuri bisigarira byabo urugwimo bivugwa ko gwahitanya abatutsi benshi kurusha abatutsi ibisigarira byagera ku 2021 nivyo werekanye ndabirabazwi cyane nk'ubutizigariza yo hageze ko itabanze u Burundi canke ba demokarasi yerekanye agashavu afite umugwi wawo ni ugeru utoza kuvyavyo vyabaye mu Burundi kuva mu 2015 uhereye ku munyasenegal ya urongoye Dudu Dien yamwagirije ko inyegeza nyuma y'amabanga yahawe kugira ngo akine politiki Daniel Gerard ndabirabe
hari umuntu twumva reka ndamuvuge kuko yigize kirangiranwa cyane rurangiranwa umuntu yitwa Dudu Dien yamahararariza ku Burundi ngo agateka kazina umuntu ndikubahirijwe mugabo ahari Dudu Dien ngarya magufa ari hajya kwatarigeraza kubaza ati mbega bijya byo nibiki muri kino giye mugiye yanka kuza kuri we birya vuga atari bintu by'agateka kazina umuntu nibindi bintu kuko yabaye agateka kazina umuntu nahaba yaranya rutse nibatubwire gusa ko bakora politique ibindi babireke agateka kazina muntu tuzokimenyera mu Burundi
none ko ni ndege ziza mu Burundi kandi twatwumvise ko bari hafi no kugira ngo icyo kibazo gitere injyu cy'indege none aho nta nuribwira ngo avuga ati reka ngende mu Burundi kuraba biriya bintu
namukuru ni amashinga amateka avuga ko bahinga bawo ni baterekwa kuja mu Burundi abagizwe aho basigura ko ahubwo bimuruhusha na leta y'ico gihugu Dudu Dien mukuru wabo ya ikiganiro rya Amerika ku itariki ya 6 ku kwezi umunsi umugwi yarongoye wonge gukiringo cy'umwaka inama ya bonye gero batangaza muntu
ati twabisavye kuva kera ariko ni turapfa twemerewe kujayo n'ubu tuzobandanya kubisaba kugira turabe ko twokwishikira ku rubuga tuvugane n'inzego za leta canke abandi begwa n'ico kibazo cyo nyangwa ajyagateka kazi na muntu yamara nayo tutazokwemererwa twebwe ntiducike intege turakoresha ubuhinga bwacu tugakora amatohoza kandi ibikorwa byacu birashimwa ndaba twongiwe n'ikiringo inshuro zine zose kugira twongereze ingufu
kurindira ko bemererwa gushika ku rubuga bwana ndabirabe yagiriza ishyirahamwe mpuzamakungu ni uko ryananiwe ku byerekeye ibibazo byo muri kahise mu Burundi
kuva umurwi ukora werekana ibisigarira nta hantu na hamwe ndigera mbona bandika kino mu Burundi rege ibara ryaraguye kuko tubona ko onivya inaniye n'ukugira ngo ushike hano irabe ntabyo bafise rero batwigisha
mbe mu 72 agateka kazina muntu ni kavugwa
oni siho yari iri cyawe ni yari bwabeho arya magufa bijya bisigarira biturega none twegwe abarundi ni twegwe twenyene tubibona ko batugiye gukora amasatelite hejuru ibyuma bibona kure cyane kugeza no ku santimetero 50 none harya nta ni gufa rya santimetero 50 ririmo icyo twumva ngo ni ugufatira ibihano Burundi ngo kubera agateka kazina muntu nimba agateka kazina muntu uno musi kavugwa ariko data gasigaye imengo niwo gategeke ibihugu bya Afrika nibihugu kumure bidapanze nkuko banyene gupanga ibihugu babishaka none ari amagufa yarayinka cyangwa yarayimpene naho yoba yinka cyangwa yimpene hari ivyuma ngo bizi kuyapima
umugutohoza ku Burundi washinzwe mu 2016 ukaba uherutse kongerwa kandi kiringo cy'umwaka ku nshuro ya kane wemeza ko ubugiye gukorana n'ibindi bisata mpuzamakungu byitagateka kakiremwa muntu amunase ntare mpuzamakungu mana vyasepeyi nayo nyene yatanguje amatohoza ku Burundi nyezina haraheze imyaka 2 nayo ico gihugu cabaye ica mbere cagisokoyemwo mu mpera z'ukw'icumi 2017 kubera amatohoza y'ibanze yari yuguruye eroje wika neza ijwi rya Amerika
turacyari mu Burundi icyo gihugu giherutse kuburira ibihugu byagifatiye ibihano ko biramutse bidakuweho Burundi nabwo bushobora gufatira ibyo bihugu n'imiryango ibihano ibyatangajwe na ministre w'ubanye n'amahanga mu kiganiro n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi amwe mu mashyirahamwe n'amashyaka avuga ko icyo ari cyemezo kigaragaza ubwigenge bw'igihugu no kutavogerwa ariko abandi bagasanga bisa nk'imikino kuko igihugu gitunzwa hanini n'imfashanyo ziva mu bihugu n'imiryango mpuzamahanga umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willikaneza yadukoreye ubucukumbuzi kuri iki kibazo
Murwezo mushikanganje umigenderanye y'Uburundi n'andi makungu niho yabitangazwa. Albert Shingiro yayakoranije abaseruka ibihugu byabo mu Burundi. Mu bintu nyamukuru yabibukije nuko amashyirahamwe mpuzamakungu canke yegukira ibihugu baserukira ategerezwa kwisunga imigambi y'iterambere leta yashize imbere mu byo ateganya kurangurira Abarundi. Yanamenyesheje nkuko shebuja yabwiye izindi ndongozi z'isi mu bikorwa by'inama ya 75 by'ibihugu bigize abantu byabereye ku buhinga bwa none ko bitakiri ngombwa ko Burundi bugumizwa ku rutonde rw'ibihugu bisuzumwa n'akanama ka ONU rw'amaho n'umutekano. Ariko kandi kabaye n'akaryo ho kubabwira atary'umunwa ko Burundi bushobora gusubiza mu ndumane ibihugu byafatiye ibihano.
Nabwiye yuko Burundi mu gihe bihano byoguma bibandanya ko dushobora natwe nk'igihugu ciyemera kandi cigenga dushobora kwasubiza mu ndumane hari byo bita mu gifaransa reciprocité. Ibyo bihugu navyo birafise imigambi ngaha bifisemwo inyungu kushobora natwe mu gufatira natwe ibihano. Ntituzokwama mugane wa wawundi dukubitwa ikofe kwita tukadutegira indi hazoshigeho natwe dusubiza tugoma dutegitama bakubita gusa
ibihugu n'ubatabidomye kuri utoki birazwi. Nishiramo jumwe bwa buraya ryafatiye ibihano Burundi kuva mu ntango z'ihumbi 2016 mu guhagarika imfashanyo byahora biha leta bikaba ububicisha mu mashyirahamwe n'imiryango bijejwe gufasha abanyagihugu. Umuryango ugizwe n'ibihugu 77 cyo kimana leta zunze ubumwe za Amerika kandi byafatiye ibihano bamwe mu bategetsi bikekwa ko ibyaha by'uguhohotera kiremwa muntu guhungabanya demokarasi.